All right, Nelly.
Yeah.
We're starting with. Okay, I'll just check it. Mzongisiza nanibafowethu Mzulu.
Awuyiphethe ibuko namhlanje.
Alright, King Tripper. Monarch Part 2.
Monarch.
Igama lento ezoyishaya. Monarch Part 2. Yeah. King Tripper, ne?
Yeah.
Let's go. Nisitshele bafowethu ukuthi isound ihamba kanjani lapho, ne? Hi.
Yeah. I care, baba. Angasikhathi play for the games, grand umsele too much. Ivati after heavy rain, kukhulu isinomiso ngema ola like it's 4 days. Onyanyanya ngivala mkhinga esibeleni nayizigodi zama zama umbeats afikile mini George kwangcingetsha sebefikile mphethe stot e-NIM vele mvoqile ngumlilo ngegama ngeke uzunze shotsan basho njalo sengibawinile godsan basho njalo sengibablesile qinsan basho bevuke edustin bangenhle emlomeni laba isopa kagabusini ufeel there we sit dead like it never made it we still here with no fear soon we gonna make it vicious mako bisechi that's the grandest uchala besimi kodwa bambisene esikalini cause akhande gomoro mc not getos cause it's sisezifake nalezi ezithi zinekhona ijalukile ma uphambana nowami umbona make you pace like masho besonakikwelei hey, ayibakanani.
No, what a way to start. Wow.
Yeah.
Yo.
King Tripper.
Shoo.
Ayike, anginawo amaningi sicela ukuza ama judge.
Yo. I mean ngithe mfethu yabo. As ingoma yokuqala singene ngayo ine energy. Mfethu asidlala
into enje.
Yes. Yes.
Seso isebenza as reference.
Yeah. I think umuntu uma kuthiwa lethe umlilo ngempela ngoba kufuneka izinto ezikanje. Ngempela.
One point.
Yes. Content yakhe uyazwakala nokuthi uthini. Uyabona? Yeah, uyayazi into ayishoyo.
All right.
Ngithi mina iphakathi.
Abdu says yes.
On
the court. Abdu says yes, Mocha Poo. We have 3 yeses.
Ngithi Mocha.
Yeah, 3 yeses.
It's a yes for me.
And 1 yes, sis.
Man. All right, cool. So uyabhala lapho ku King Tripper, ne?
Urendai.
Ngicake
ukuthi monakho.
Killing up there.
Okay, bafuthi ningibekezelele ngimusha nami la.
Abantu abazosinyi
life. Ngishaya into encane kodwa ke. All right, let's move on. We're moving on to the next
King
guy.
King Tripper untem dam.
Hey yo, welcome to us.
All right, sure. Igama lalo mfowethu
Vudu Saya.
Eish, manje inkinga ngathi baningi yabo. Just us rapping, but let's just hear it sizwe ukuthi bathini.
Okay. Session, just us rapping. Jay Our Session.